takulandirani pano pa Malawi YouTube page mwanthai zose mujamedi manenera unoti timakulandirani timaunyadirani nthai zose amalawa nzatu kosume maonera program yathino usati maronera koma maonera program yathino lelo senditu tati ndithu tikambeponso za matendawa mizukhali ya kwathu kuno ku Malawi matenda a COVID-19 coronavirus amene wavuta ndithu anthu ambiri ndithu sa uchivomekeza chinthu ngati chimene chichi mina madaliyese kuti akamapita ka kuchipatala ka ndipatipati adziyezedwa ndithu matenda amenewa apezenewa kuti mkulu wina banja lina litero kunkhotakota kumeneko amenewa ndamudza chiputa kunkhotakota tiye changaludze eyetu kunkhotakota kumeneko mene ndithu tione paka video ka photo ka kunoti anthuwa akana ndithu noti mʼbale wawoyu sadwala corona atapenewa chipatala mmeneko anakanizati madokota atamuona noti munthu uyu kumezaiza ndizinandizina kuti matenda ake amene akuonesa masainzi akewa ndi corona madokota anazati aiti mpanga dimiti apangidwe treatment ndi imene yofanana ndi anzake amene akulandira corona komano azibale akulu amene iyu anakana ndithu kanitsitsa kuna kuti munthu uyu sadwala corona mʼbale wawo sangadwale corona ndananyamula thawa naye munthu kulanda ndithu achipatala kuthawa naye ndachipatala alibe mphamvu nesoti alande munthuyo kunoti ateteze kunoti anthu ena asatenge nawo corona anakanika mpakana anathawa naye munthuyu nezimenezizi ndizinachitikanso ndithu kunzunzu so kanikenso ngati imene iyi kunyamula ndithu patient ati ayi watu sadwala corona wautali kubwera naye ndithu kukasungu kunoti iyayi sadwala corona wathuyu ndiye amalawi anthu akamatiyeza kunoti matenda a corona tiye tivomekeze matenda awadalikodi tivomekeze nakuti apapa nthawi iyi kanthenda akatipeza nako ena ine ndimakhala kunoti mwina munthu yamadwala kasima kanyani aina samamvetsetsa ndizopetsetsekadi titu komano tiye ntonene kuti achipatala ati pasa treatment yanji paena mwina uzanoti mzikangodwalira kunyumba mzikango kala ndithu uchipinda usamaenda usati mpaka nafika sijiro yolanda adokota la patient nyashe kuthawa iya izizasekesa anthu ambinda zapisa chisoni kunoti munthu akuoneka kuti amabamera nenera madokota ati munthu amabanika akanika kupuma ndi apanga bwanji timkhazike koma iwo kunyamula ndithu pemeza kuti munthu adwala kuti akanika kuyenda kumunyamula ndithu kuyenda naye kuthawa naye ose amayiwo ndi abambo pamenepo kuthawa naye patient zoti ndizosakhala bwino zija zopangisa manyazi noti anthu ambiri amaseka koma kuseka kumene kuku ndikuonena kuti nkozivea chisoni nakuti zimenezi uchitikazi matenda awo akhanga noti anthu ambiri akuwasogoneza zochita mitu anthu siyu kumayenda bwinobwino fo ya matenda ake ngati amene wawo akapeza maganizo makhala pwi kuti andipeza ndi corona ndoti ndifa ndoti ine ndikafa nanga wakhala ndi ndani pomwe corona isi kuti noti anthu ambiri unonse kuti mukumafa iyayi mukasatira zimene akupasani kuchipatalazo zoyenererazo anthu akumachira ndithu bwinobwino kukhalaso mwanomo bwinobwino nakuti a munthu adzigwirano ntchito bwinobwino kupanga chiyose bwinobwino ndimene amaperekera anzathu amene anagwidwako ndi corona mame amaperekera maumboni kuna kuti iyayi tiziyenera ndizimene akuti paso chipatala tizizisatira ndithu maexercise osasiya kumapangabe maexercise kumazilimbitsa kuna kuti ukhale ndithu munthu wamphamvu kuna kuti kanthenda kakakasakugonjetse kumalimbikira ndithu panga zinthu madokota akati mankhwala awa iwe imwa akati idya kuti iwe kudya kwambiri akati mubojeni ipangankonika exercise akakuyesesa ndithu ngakhale kufoka kanika kupuma yesetsani ndithu kupanga maexercise iwa soti pakana tifika stijeni akuti tikapita chipatala kuja tithawisa patient nanga amene akupenga ndi munthu yodali ndi coronadi nanga kumene akupitako sapatsina anzake ndoti famili yonseyo ndichipere kumene akuenda pakani basi ose ndichipere sinanga basi mosanga auze noti munthu yari ali mkolona ndoti ndichipere paliponse ndechonde teni tiyesetseni ndoti ana sizipapasanso chipere zimene adandira madokota maziphunzisi zimene zina kuti me anawo akamabwera kusukulu metimanene nkhani yadzogeza sukulu zija anawo akamabwera kusukulu ndidziwa bwanji unoti munthu uyu ali mkolona kapena alibe indava ma face mask mwana ndi mwana amatha kuchosa kukhosomola pasi andoti mzake nde nkhani yake nditi imene ikulapo pa malisk alowansi ija ndi nkhani yake ndiye ndi imene iyi ndechonde tiye ndiyesetse. tikabvana kuti munthu mbale wathu uyu ali ndi corona tindiibvetseteni kuti ayi corona yo dai amuyeze ngati munitsi mukutsimikiza amuyeze soka chikena muonetsetse ndi tuno kuti munthu yoyo apeza adi ndi corona kapena mwina chinangoonongeka chimashini chichapanga mola kuika ndese tsani nounoti izizi isachitike onetsetsani ndithu dokotera ujaru ndiwo masuka kwa wina aliyese timafunsa ndithu na kuti kodi apapa zikuyenda bwanji amatiyankha inde madokotera ena amakhana kuti mwina ndantimokwera ukafunsa pazoti kuona ngati sindidziwa ntchito yanga iya komano malamulo ake nono dokotera amfunse kani mankhwala sakubayaja amfunseni kodi mankhwala mbuni pasawa ni mankhwala anji ntchito yake ndi chani manguje ndose jiwi mukundi pasawa bayayi mukundi baya mankhwala anji kwambiri pachatumana kuti ayi chipatala kapita makati panga akumakati bayamba ujeni karemera wa corona iya isuti mankhwala samati bandi karemera wa corona iya isuti munthu angakubayi karemera wa corona usakudziwa mwini wake kuti ndiubayidwa mankhwala karemera wa corona ayi mankhwala ina makhano kuti akutiteteza ife munthu mwathumu kata ina gentamesi naja ina Christabel ongotiteteza kuti umaina kuti munthu ubayidwebe namalawi tiyeni chonde tisakhale ngati mambuli tifunsitse ngati chinthu chotona kuti sichisiri kumvetsa mmene wathawira munthu tiyezesenso kachikena ndiyeze kachikena kuti ndionetsese kuti kodi coronayo ndili nayo kapena ndilibedi kapena mashini angopanga zake tosati paka tonyamula pesheti kwede kuthawa upangisa manyazi usakhala bwino ija komatenga mmene manatengatali nayo dimuja kumene apita kutoti alese mchipere ndezimene zimetikukana Malawi koma matendawa alipo suti ndinchezera iyayi alipo matendawa ndechonde tentiyesetsero kuti ngati sitikutsimikiza sitikumvetsetsa auze nadokotera akuizesoni kachikena malamulo ake nthamene unoti aliyese amapusa chinthu mina kutani sakuchimvetsetsa amuuze bwinobwino amfotokozere bwinobwino amasulire bwinobwino kunotiitira nde treatment yoyenerera pa nthawi yake yoyenerera eyetu matendawa nkhani ya matendawa ndimene ilili ku Malawi kuno unoti anthu ambiri sakumvetsa paka na accident yomathawisa patient chipatala kuthawa naye fachia za corona zomwezi ndi mmene ndimapangira pano pa Malawi YouTube page dzina langa ndi Irene Moyo mwanthawi zonse osayiwala kuvala mask kusamba m'manja osagwiragwira kumasoko khosomola makhosomola ndithu kumene amanenera muja ngakhale ina mati tikakhosomola chonji momati ayi anthu tikamisa moni timwapatsana chonji mwina ufuna ukanda ukande chonji ndoti uite ngaso iyayi tiyendizitsatira nene ako akudziwa chochita masanitaiza amene timakhale masanitaiza pafupi tiyeni tiziwizabe masanitaiza makusamba m'manja osayiwala paliponse mmene mapita uzipatalanu mukagwira chinthu kusamba m'manja pa chipatalako kumene ambiri amakatenga corona so kumene kumakasiyaso corona ndete ntiyesetse pano anu ine Irene Moyo ndi kameraman wanga King Kadeshi amene ndithu amayesetsa nthawi zonse nakuti iniyo ndife tilumikizane zithuzi zathu zamene tukamba nkhani zathu pano zizioneka ndithu muziona iniyo msamadanthaule amene ndithu nkhani zambiri zimakusemphani pa Malawi pathu pano zizikupezane ndithu zizikufikane tosayiwala upanga like comment and subscribe mwanthawi zonse tiyeni ndithu tionere zimenezi za Malawi mwanthawi zonse zina langa ndinayiri momentanenera muja shapa.